Molo wamkelekile. Kuthiwa ke masizobe ni le function enikelwe ngu f ka x olingene no negative 3x onyuswe ngesibini odityaniswe no 8. Into esoyenza ngoku into yokungenisa amaxabiso ka x kule function yethu sibone ke ngokuba le function yethu izovelisa amaphi na amaxabiso. Loo nto ke sibe sibeke kwisazobe sethu. Ngapha sekhohlo sinamaxabiso ka x esiza kuwangenisa ngapha ngasekunene kukho la maxabiso aza kuvela ukungenisa kwethu kwala maxabiso ka x. Masiqaleni mhlambi ngo negative 2. Ayinamsebenzi nyani into basisebenzisa maphi amanani qha. Into sifuna uyenza into yokusebenzisa amanani a positive kunye namanani a negative. Futhi asiwafuna amanani akude kakhulu ukusuka ku 0. Futhi nento ba la manani esiwasebenzisayo asifuni abe ne decimals ke asifuni o 1.83 okanye o negative 2.52 kuba loo nto izo xa kufika ixesha lokuwabeka kwisazobe amalungu ethu izoba nzima ke loo nto. Ke ngoku xa singenise u negative 2 kule ndawo ka x andithi sizoba no negative 3 ophindaphindwe kayi negative 2 onyuswe ngesibini odityaniswe no 8. Into esiyenzileyo ke apha into yokungenisa u-negative 2 kula function qha. Ngoku u-negative 2 onyuswe ngesibini ngu-4 positive ke u-negative 3 ophindaphindwe kayi-4 ngu-negative 12 odityaniswe no-8 loo nto ke isinike u-negative 4. Ke elina ilungu elingu-negative 2, negative 4 lilungu lethu elokuqala. Masiqaleni ke ngokubeka isazobe sethu nje i-Cartesian plane. Ibizwa njalo ke ngoku le nto. Lo mcalo omenqo y-axis yethu f ka x wethu le ngala maxabiso avelayo xa singenisa amaxabiso athile aka x esiwabekayo kulo mca ke lo y-axis. Lo mcalo ocwesileyo ke ngoku x-axis yethu ngala maxabiso esiwangenisayo ke azoba kulomca ke nangu negative 2, negative 1, u 0 apha esiphakathini u 1 no 2. Ngoku elina ilungu lethu lokuqala ku negative 2, negative 4 andithi masithingu negative 4 apha ezantsi sibeke no positive 4 lo nankuya u positive 8. Ke ngu negative 2, negative 4 xa u x engu negative 2 siyayazi intoba uy uzoba engu negative 4. Ke xa ux apha kwisazobe sethu engu negative 2 loo ndawo izohambisana no negative 4 apha ke nalo ilungu lethu lokuqala. Xa singenise u negative 1 ke ngoku sizofumana u negative 3 ophindaphindwe kayi negative 1 onyuswe ngesibini odityaniswe no 8. U negative 1 onyuswe ngesibini ngu 1 ke ngoku u-negative 3 ophindaphindwe kayi 1 ngu-3 odityaniswe no ngu-negative 3 odityaniswe no-8 ngu-5 o-positive. Andithi ngoku xa u-x engu-negative 1 u-y ngu-5 ke u-negative 1 kwi-x axis uzohambisana no-5 apha kwi-y axis. Lo mca omenqo nalo ke ilungu lethu elesibini. Xa u-x engu-0 ngoku masiboneni uba kowenzeka ntoni apha. Sino-negative 3 ophindaphindwe kayi 0 onyuswe ngesibini loo nto izosinika u-0 ke sizofumana u-8 njengokuba u-0 noba simphindaphinde nabani u-0 sizofumana u-0 ke xa u-x engu-0 u-y ngu-8. Xa singenise u-positive 1 sizofumana u-negative 3 ophindaphindwe kayi 1 onyuswe ngesibini odityaniswe no-8. U-1 onyuswe ngesibini ngu-1 ophindaphindwe kayi negative 3 ngu-negative 3 ke sizophinda sifumane u-5 kuba u-negative 3 odityaniswe no-8 ngu-5. Ke xa singenise u-1 apha kule ndawo ka-x u-y ovelayo ngu-5. Xa singenise u-2 o-positive ngoku soba no-negative 3 ophindaphindwe kayi positive 2 onyuswe ngesibini odityaniswe no-8. Le ndawo le ngu-negative 3 ophindaphindwe kayi-4 loo nto izosinika u-negative 12. Xa simdibanisa no-positive 8 u-negative 12 sofumana u-negative 4. Ngoku na ke xa singenise u-2 kule function yethu kovela u-negative 4 ke ilungu lethu lizoba kule ndawo ngqo. Ngoku kuna ke masidibanise amalungu ethu apha sibone ke uba isazobe sethu siza kuba njani na. Siza kuba njani. Ke lo mca uzohamba kanje. Uwehle ngoku. Uqala ngokunyuka. Xa ufika ku zero lo mca wethu uyaqala ke ngoku ukwehla. Ithambeka liyehla. Masiqiniseke nje ngoba lo mca uhamba kakuhle nje. Siyabona into yoba ivalekile apha phezulu ngezantsi ukwehla kwethu isazobe sethu siyavuleka umlomo ingathi ngumlomo ovulekayo apha ngezantsi. Ke elina ilunge lokugqibela ngu 2-4. Mhlawumbi ke bufuna ubuza uba siyazi njani loba lo mca ugotywe ngolu hlobo xa sijika apha kule ndawo ka-0. Loo nto siyazi nje ngokuqhelekileyo kuba siyazi into yoba i-function eno-x onyuswe ngesibini yi-parabola futhi i-parabola iba njena. Ubunoyivavanya loo nto ngokungenisa oo-x abangaphakathi ku-negative 1 no-0, mhlawumbi u-negative half kunye namaxabiso ka-x angaphakathi ku-0 no-1 ungenise mhlawumbi uhafu okanye u-0.25. Uyibone ke into yoba xa wadibanisile onke amanani uzofumana umgca onjena ogotywe ngolu hlobo. Enye into esiyibonayo into yoba isazobe sethu siyafana ngasekhohlo kwalo mgca omengqo nangasekunene kuba isizathu saloo nto sesokuba kaloku xa sinyusa ngesibini noba leliphi na noba li-positive okanye i-negative sizofumana into enye. Ingenxa yaloo nto kaloku yokuba sifumana into engathi iyafana ngapha ngasekhohlo nangasekunene.